Ɔdɔfo ma mekyia wo ɛmra program yɛato ne din sɛ Hour of Hope Marriage Broadcast. Hour of Hope Marriage Broadcast. Ɛyɛ program bi a ɛwie bere mu no yame ahyira so de ama awarefoɔ asigyafoɔ ɛne nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa. Ɛfiri sɛ bɔnsam nim sɛ aka ne berɛ kakraa bi ne wafiri wiase na ɔrekɔ kɔda n'ama ne hu no gya a ɔno ankasa pɛ yɛ sɛ ɔbɛda mu no na ɔsiesie ma ne ho no aka kakraa bi ne wakɔ akadam nti ɔni apere sɛ ɔpɛ nkɔfoɔ aka ne ho ne sɛ nti ɛnoɔma mmienu bi a nyame firi aseɛ hyira so wɔ n'adebɔ akyire no mu no bɔnsam de n'ani adi akyire paa na ɔresɛ saa nnoɔma yi na saa deɛ no a mɛka ho asɛm no baako yɛ da a yɛde so ɛda a yɛde so worship day God himself choose one day from the 7 days which he himself created for us. Nyame ayi da baako afiri nda maako maako nson no mu ɛde ama ne ho wahyira so sɛ duru hɔ a ɛme ɛnyɛ biribiara wɔ mu yɛnkye yɛ ahome ɛfiri sɛ ɔno mu ɛna ɔgye n'ahome wokan Genesis chapter number 2 verse 1 ɛdekɔsi 3 no a nyame ka no wɔ hɔ sɛ da a ɛtɔ so nsia no nyame yɛ biribia ɔbɔ soro ne asase ɛpo ɛnoɔmu nom nyinaa na da ɛtɔ so nson no nyame wie n'adwuma nyinaa yɛ ne sɛ nti ɔhome ɛwɔ mu wanyɛ biribiara ɛsiane sɛ ɔde gye n'ahome nti ɛnoɔma mmiɛnsa ɛne ɔyɛ no wasaadan no mu 1 ɔte ho ɔhyira so na ɔyɛ ne kronkron nti obiara a ɔba home ɛwɔ saa dan mu no saa nnipa nso bɛyɛ kron ɛde ama awurade ɛne nankasa no bɔnsam nim sɛ ɔrenkyɛ obɛfiri wiase akɔkɔda ogya a ɔno ahyehyɛ ama ne ho n'asoɔden nti wapa ma ne ho no ɔnim sɔre nkyɛ wokɔ akadam ne sɛ nti adeɛ fɛfɛɛfɛ a nyame ayɛ ama ne mma no ɔde n'ani asi ho na ɔtoto nnipa adwene ɛwɔ ho sɛne yɛbɛyɛ a yɛremfa nyɛ adwuma ma metem aseɛ yie na woamfa m'ano ansi bɔne woyie yɛ nti ɛna mmerɛka saa mmrɛmɔ woahu no nnɔma mmienu bi a nyame ahyira so na wabɔ yɛ kɔkɔ wɔ ho sɛ yɛndi nini na ɛyɛ kron ɛde mmɔ no awurade baako ɛyɛ da yɛde so baako yɛ da yɛde so nyame da ɔyi si wɔ ma ne ho no akorinto baabo kyerɛ sɛ da ɛtɔ so nson no nti me ne wɔ yɛwɔ Ghana nti Ghana yɛkan yɛda yɛndeesi no firi kwasia da na akɔwie memrenda ne yɛnya the 7 days ɛno na make week saa da no nyame sɛ ɛda biara a wokurom kasaa yɛde bɛkan ne bɛkɔ akwasi biara yɛ 7 biara no regarded that day as a something precious and important not for you as a human being alone but for the Lord. It is God who himself created for him and you and I. So, yame any day, so say, Sadano, yabe no crown, ne yen chef. Bon samini. Inti orejeji, sen yabe ya, yelin dinini. Men fino. Ufinoa, odubo kwa jem. Na ne her no ubeko ubi yamin pentungu so beti eno. Dia tosu menu yami e shira so. A bon semeni a pren den den den. So peso a se non son. E ya wadie. Awadie. Nyame ekan wo. Genesis. Chapter number 2. Verse 7 no. Nyame ka se. Ye bobo nipa. Nti okan Genesis chapter number 2 verse 26 no a. Nyame se momo yam bo nipa te se yensa so. Momo yam bo nipa te se yensa so. And nyame boy. True Genesis chapter 2 verse 7. Nyame de netie ene boy yen. Owie no eno home ne nkwa mo no bi egu menu wiye mu. Ne be your creator asefo. After that, on handle a reason over the man Adam, so on so. Now Adam, 30 bibi adin we eno. No one who say, why ya de castia se yamia numia. Tiamen one who ni se no. And se se, Balama non combatina. As I say me yen, what can he? Into a can Genesis chapter 2, verse 18, wa. Yame can say, and se se, Balama, a ye nipa. Non kumatina mene sa so bo afo e de amano nti o manna eto bermano so na oyi ne fem pade ba ko na enfem pade no oyi ye no o de yo ba e de ma Adam na ho no Adam che ne ni so kan se mi ndo mpem ndo mpeni mo hna mo na me befo no ba ni ya me dikire se ni senti berma befu na gya ne na ho na ne ne ira kan bom akwatena na obenu aya baako na oma bobla eho ne awade na shashi ya me shira so ntinuma mienu ena adebo ne mu akire ya me shira so baako ye somoda esoma ye ne beso ne nyame eda which is the 7 day akire ode awade ye ti awade ye kron so wini mu amre kan chiro marriage is holy, it is God himself established, not mankind. Ti ami ade bia no wa hira so bon sam nim enti ore sei sanuma mioni eno ne yame on penesa. If he said, what kind Malachi chapter 3 verse 6 in one? A child said, Nyame so on se sa. Ni senti ne ma. En son volume ye sa. Ewa sa se so. Jokop man son volume ye sa. Who ye Jokop bani bi? Miswe Jokop bani bi. Inti anya kra. Nyame ma. Ewa sa se so. Ebe ne wo. Inti awadia ya kron. Ni senti na hour of hope. Marriage. Broadcast. Ya boy ya dream upo. Ya tu yon wensi wese. Ya men faye enso. Ne yembra won chen. Ni yen yina yen suya. Ba bo no. Kwani ye faso a betu mi. Ye be di a wadye ni. Ni a wadye a ye kron. Chitin ya me yife. Ne yishire wo moun sono. Ya me edi a manye. Ni ye tu mi oni ya me akwetina. Edi mfi apem. In fiap mechile no, ya nati na fi bo. Sao kru no se, esu ni wo, ahawu ni wo, amremunu ni wo. Enye seti andiye nwa. Enye seti andiye nwa. Eno na bimfu, adon suko, edi noma watribi, egu, abonten, ewiem, ene, ewia safa na huo ina. Ena hour of hope. Ye to me a fit ye sanoma watri ye kwa ke yi. Na ye nu well swya ni ebe du pointia this week ye baba fe. And win ya tomatu din se 8 simple ways which you and I can use it to improve our marriage. E noma makun watria a bim for asanya siadia to muse. A papa, a life ingredient, Se yɛ de yɛ adwuma wɔ yɛawadeɛ mu a, yɛawadeɛ bɛsɔ na yɛbɛavoa de divorce. Yɛne awaregya yɛto nkwantae a yɛbɛpae na yɛayɛ adeɛ a yɛamepɛ nko ara akɔsi sɛ yɛbɛwu anaso no Awurade bɛba. Yɛakan deɛ ɛdi kan deɛ ɛtɔ so mmienu saa sisiɛ mprempren yɛadu sue yi a week yi me no bɛkan ɛyɛ number 7 deɛ ɛtɔ so nson ɛnam no bɛbɛka no. Menim pefe sɛ mbɛwie no wobɛte m'ase yie na yɛbɛyɛ nhyira. Yɛmbɔ mpaeɛ. Adoma nkoma, papa, ɛbla son w'akoa me ba bɛkasa. Mehia wo mmoa, mehia w'akwankyerɛ, mehia wo nimdeɛ, mehia wo kasa pa no. Ɔba biara a wotie me hwɛ me biara. Sɛ ɔyare o, biribi biara a adoko no akyekye no na ɔreyɛ difo w'anim ɛwɔ abrabɔ mu no, Yehuwa, ma ne nte wo nne. Sɛ ɔte wie a, ma ɔne ne nsesa no mfiri mpɔkyerɛ ɔbɔnsɛm akyekye no mu. Ɔpa ba ama no bi. Biribi biara ɔpɛ sɛ ɔpɛ adwuma, ɔpɛ sika, ɔpɛ kunu pɛ yere, biribi biara a ɔkra koro no a ɔrehwɛ me tie me, ɔpɛ biara a nti ayɛ no kwadanda na ɛrekyekyere n'adwen de akɔmmɔ bɔnsam na bɔnsam awi su no biara no, ɛnɛm kɛsɛ wie a ma ne nte wo ne no ɛnyɛ me ne tɛntɛntɛn no a na ɔne ne nsesa no ɔnyi n'adwene mfiri akwanbɔne so ɛmfa mɛsi wo so na wo na ɔbɔ no nti wobɛma no kwan papa no afa so na wieyɛ abɛyɛ papa. Ɔman Ghana President Nanado Akufo Danko ahyɛ wo nsa, ɔne ne ministers ne n'adwumayɛfoɔ nyinaa. Ɔman Ghana hene ahyɛ wo nsa, boa yɛn wɔ this COVID-19 no a aba ne mu. Yɛnde yɛn ho na yɛnhyɛ ne so na afei yɛnkenten yɛn ho yie na yɛnsom wɔ wiase yi mu kɔsi sɛ ɔbɛba. Ɛnyɛ Ghana nko ara, the whole world, ma president biara ne mpanimfoɔ biara ma no nhyɛ this COVID-19 so na yɛ nyinaa yɛhyɛ ne so te sɛ deɛ yɛahyɛ cholera so, HIV so, Ebola so, ɛne yɛadeɛ biara a aba wiase biara a wadaro ma wama yɛahyehyɛhyɛ wɔn so nyinaa a yɛne wɔte kama a bɔne biara ɛni wɔ no, boa yɛn na yɛntumi nhyɛ coronavirus so. Yɛhyɛ ne so na ne huhu amfo yɛn so, yɛanyɛ bɔtebɔte. Mewie amfiri wo mpo yɛmfa yɛn ho kama abosom ne nnua. Yehuwa, ma ne mpare yɛn, boa yɛn wɔ nnɛ, awibere, anɔpɛ, awie, aberɛ biara a ɔba tie me hwɛ me biara no, boa yɛn wom na yɛntumi ndi yɛn wo mfiri bɔnsɛm nsɛm. Ama woankyɛn sɛ ɔba a yɛayɛ wɔ deɛ me mpaebɔ ni ade sɛdeɛ ne wɔ Yesu de mu nti, amen. Sɛ wopɛ yɛ video no bi ahwɛ a, ɛyɛ Tap Hour of Hope Marriage Broadcast. Ɛno ne yɛn YouTube channel. Wonya tap pɛpɛ, yɛbɛba wo screen no so. Mekyerɛ wo phone screen no, yɛbɛba so. Na wobɛhunu hours no bebree, but yɛdeɛ ne yɛ Hour of Hope Marriage Broadcast. Wo tap ɔno nko ara deɛ a, yɛ videos no bɛba. Na ɛba a miewani na tape baako mmieni bi na hwɛ na wonu ho sɛ wohwɛeɛ nyame ɔbɛfa yɛn so ahyira wo. Wo tape wie nso a ɛyɛ a subscribe fama yɛ wate subscription no yɛade ahia yɛ, ɛfiri sɛ mpɛ sɛ mefo w'adamfo ama biribiara mede message bɛto m'account mu biara no na ɛkyɛ sɛ wo nso woanya no dadaada na ɛkyɛ sɛ aba wo hɔ dalet na wahunu no wahwɛ, ɛfiri sɛ yɛwɔ nnepa ma wo na mfiri yɛn ankasa na mmom ɛfiri nyame. Woyɛ saa a ɛbɛboa wo aboa wo yɛrɛ na wo mma ɛne w'asefoɔ nyinaa na nyame wobɛhyira wo. Meda ase sɛ ɔbɛyɛ. Number 7 no is all about patient abotare abotare yade a ehia na nyamepe enkofu bebire wo ho a yenni abotare abotare amunni nti wombra ya basa abinfo patches say waiting of something or half patient on something or of something is more painful and difficult than the working. Yale nante, for example, ebia from ufie, efia utimuno, edu kuwe jumemu. Filiho, kuwe jumemu, ewo. Ole nante, akwa, abimfwase, enono, embu abogro, na enye yansu, efise, utu step bakuwa, firi ufie kwa ubifufu ufia. Onda suwala se ufie kwa nye wa maile ya. Sofra siya watu kwa tebeno. Enda suwa ya wa maile. Nte chese uye diyala ubeduru shop. Nwaste tia juma enye sikedi bia befie. Nemu o baba kwa na o mami bi. O papa bi wanti bi. O dofu bi afro se tremi ufie mereba. Na wafaa kwenjwa, na uro chenu, na omba ye, ufrenu wa soo meba, inso mada, abimfose, saa kwenjwa na wate suna, winye jumebi ya anu, na uro chenu pa kwenu wa omba anu, enono, ehye ya, sinise ure nanti, sinise, uru tutuso, and it is true, waiting of something, is more painful and difficult than the working. Basa utume twanya ebe wie unkunume die. Die nti adamfo no emba ye no. Ewo ne senti. Me ka se ebibi atwam kɔ no. Me ne madamfo bi ehyehye se yebekɔ baabi. Ibe tu kwa yin. Tamu achinwa ibe si. Ya mama ya wan tam. But ya shese. Yantete ya wan kansa. Ya ba kwa yako. Enti. Ono freme. Me jeso. No chem se. Men kwa mkwa chwana ubebia. Etisa. Noba. Ampana pamu koye. So beba. Mibu wa fumu hon. Ah! But eniri keche miso, si chwenu wa chwenu. Tamu ya kese ribe kwa honu, epa hon. Ansana, oba. Oba ya pe. Odru wa pe. Mankasampo, nuwe nyako. Na echese, baby kruwa ye kwa honu. Nto kwa esi wo. To mwa fred den se. Se ya teke mwa yensan. Yanko fie. Na nto kwa esi. Bebi kwa ye kwa no. Enyanta kwa ketua. Ti asasi mpwa mwa fred se. Ya wanyen. Na ya fa ye no ne mwa wanyenda. So because. Se ya wwa ye ntumi mfa. Efi se to kwa esi. To mwa fred nwa ya jeso no. Omo dwene se ye save. Ye wahen ni ye che so ke. Mon kwaya di amon mle fie. E fi se biye biye kono. Nto kwe si wo. Se man trenu. Men ya botala an trenu. Mi kwaya. An ki yanone di awo shwe minu. Kema wude dada. Olo tren bribi. Uli ya botala a tren bribi no. Eden faswa ba. Remember Samuel, el wadi tu, Samuel fo se, kachile so se, onis da fo ina, enko si akan mame, na musi akani wia, mwobibia, e ya bas bwadi ya mdebe mamu, ɛte sɛ ɛnɛ yɛn spiritual war. In those days, na nyame no war. Nyame nkurɔfoɔ ne bɔnsam nkurɔfoɔ na yɛ physical. Ebi ne Philistinefoɔ ɛne Assyriafoɔ ne ada countries a wonim ɛka deɛ maken ho. Ɛyɛ physical war like Goliath and David. Ɛyɛ physical. Yɛnyɛ deɛ ndeɛ ɛnyɛ physical because rule no ɛne ɛkwan a ɔne tetefoɔ no faa so no sɛkre abam nti na wo nabɛyɛ spiritual wobɛyɛ deɛ ahu sɛ nnipa wei a wo ne no kɔ no ɔgyina wo bɛnkum ɛne ɔgyina wo nifa nti ɛdeɛ no yɛ more serious than the our own people. Ɔno nso yɛ serious because physical agyan nie wokɔ akɔko ɛwɔ wo mfe a wobɛwu nti nyame ka kyerɛ Samuel sɛ ka kyerɛ Saul na ɔmokɔ a montwɛn na kɔbɔ afadeɛ na di kra wɔ no vitre fama wɔ mo na Israelfoɔ ako. Saul ne Israelfoɔ no kɔɔyɛ ɔmo atwɛn yes na ɔmo atwɛn but Saul wanya berɛ antwɛn ankɔ akyiri nti n'asɛm ɔkaa ne sɛ ɛnyɛ Saul nko a na ɔbɔ afɔdeɛ ne nyame tie no ɛnyɛ Samuel nko a na ɔbɔ afɔdeɛ ne nyame tie no nti sɛ Samuel ne ha a nti ne sɛ yɛtena ha a memenyɛ ɔhene a me so meyɛ ɔhene nyame ahyira me nti yɛmbɔ afɔdeɛ no mpanyimfoɔ bi tena ase a mobɔ afɔdeɛ no not less than 20 minutes Samuel na aba no ɔbɛyɛ a ɔde akyapa ɛfiri sɛ nyame deɛ ɛbɛsi biara no ɛyɛ nti na ɔde akyapa de kɔkɔ wie nyame so sɛ de biribia nyame ayɛ biara no ɛyɛ afei deɛ maba mom yɛnkɔbɔ afɔdeɛ no ɛhɔ ana Saul ka kyerɛ Samuel sɛ Samuel yɛnim sɛ wo mba yɛatamfofoɔ nso ayɛ redi ɔmo ba nti no yɛabɔ afɔdeɛ ndedada nti afei yɛkɔko no ɛne Saul ka saa pɛ na Samuel ka sɛ Saul nkosi da bɛn na wobɛte nyame nne na wobɛyɛ si ti ama nyame na wobɛtwɛn nyame ne berɛ a ɔde bɛhyɛ wɔ anomyam nkosi da bɛn na that day yɛde ntɔkwan hyehyɛɛ so na Israelfoɔ no di nkuguo potɔɔ that day ɛna Saul ne ba Jonathan ɛboɔ kan no Saul kan no ma ne wi yaayaaya nti Saul hunu sɛ ne ba Jonathan wawuo no ɔhwɛha na ɔno nso fa sikan ɛwɔ ne ho ekunu ho yaayaaya wahu deɛ a abotare a ɛwo ni deɛ de ba abotare wɔ awadeɛ mu ɛhia mma bebree agyagya mmarima bi a na ɛyɛ wɔn ankasa wɔmfa mpadeɛ paa ɛsi abotare na ɔmo ni nti ɔmo arusu wɔ nkunu no mmarima bebree nso ɛnya ayere papa a na ɛyɛ wɔmfa mpadeɛ correct mistake bi ɛno but abotare na ɔmo anya nti ɔmo agyae no ɛna akeyɛ obi dea atwi na ɔsu abotare yɛade ɛhia patient is very important nti abefoɔ ɛretu ɛmfo sɛ me ne wo yɛnya abotare yɛbo nkyɛr ndwo yɛbo nkyɛr ɛwɔ biribi ho yɛnhyia abotare wɔ biribi ho yɛnya bere bebree mfa ntwɛn ɛwɔ biribi a yɛayɛ 1 Thessalonica chapter 4 verse 11 mumi ntia ruade asem 1 Thessalonica chapter number 4 verse 11 dia nyame asem okan ye na osin ye First Thessalonians chapter 4 verse 11. Nyo si no se. Na mumbo moden inye kom. Na mun yemu ankasa adye. Na mumfa mu ankasa nsa inye juma. Senia ya shemo. Munye kom. Verse 12. Na munantu senia efeta. One a wawo echire nu enim. Na bribiela le mbomo. Paul of Judas semini. Kom ye. Enun chese wajim. Enun chese wajim kra. But rather anwa ebuama nyame esel tu. No kase meba wanye biye. Waseme. Si nyame ni abotari ya kiwi ya siyase yu. Asum papa ben eni yade asumi nyame. Kachire me. Yasumi ten 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 ya. Shia solo nuan shofo mua. Yale tamu ne mui. Ene. Ye yina ya bedani ya hon. Dangers. If you say, ye yina la, ye frode frode ye hon. Evangelist, e frode evangelist. And I say, nipa, software frode, apostle frode, obiala. But in yamisi, no problem. Mini nya break a kramam. Amon ba sisa. Abotare, wa ablabomunu e nya. Ye kom. Be patient towards the people you dealing with. Enkrofo a no mo koba kakran kakra. Kofo no mo te brono so nyabotama won. Obi abuba. Yes. Man fa bufuo en reply no. Nyabotasa. Na ruade ba ma wadin kwenim. Awurade bama wadin kunim. Yekom na fo won saye adwuma. Senia Paul se ochre nyen no. Na Paul osua wanyame ho. Nyame se kwadwofo mpenti otumi no fo. Ohwe noma principles noma 3 no. Number 2 nua ewo ho ya kanina ewo Proverbs chapter number 6 verses 11 siam fa yensanye adwuma ya beda kosi da ben yensori waka ntinyame no ankasa chance ye yensua boa ntetie na kwan ne yemfa so mame yekom. Please learn how to wait of things. Wait for things is more precious than gold. Obi atwa application akwaduma bi mu. Wa tremble some ne yan frɛ no. Wa didi aduma fo no pelin fo na tan. Ye ni abotrɛ. Yes, ebi ya uye campaign bi, ama omampeni bi. Ebe tumia ye diye osisi ya mpo. Batu onfreo, mambo sheteno, nyamini midi entia, ya mfreo no. So inya abotama nyamia, ankabule papa munu, ubo unse undi nkuguo. Enkofube bireyeni ya abotari nti, ye bibi ya se, penino, ope bebi duwasha, uwe nye kashwa, uwe ye permanent. So wabemu ni abemu, uwe diye wajuma, ebe ukura saa kwa retirement. Uwe diye wini, tunam, na uwe di dinner tem, wate, efu ni wafu, ofoko, na omfiu. Learn how to keep silence. Abotari ye, din ye, come ye eye. I've been fussy because waiting of something is very important. Yale twen biribi no enwo hia. And be also sympathetic and loving one another, because we are all one in Christ. Yando do ye hwe ye ho. Ye nya tenka ne nkate ema ye hwe ye ho. Ni ye mfa ntwen. Bebre nuala omo apa ba. So ya twen yame ache obaba nka wa ba. Yesu krampo ebrim so womba. Ti yam dwene ye ho. Ti afi ofri ase bo bla bone. Papa mami otwen kakra kan ho a. Anka nkunum de abotie no. Anka won sabe kan. Anka won sabe kan. Ye ye nuanom. First Peter chapter 3. Eye text bi ayem de. Mama kan ntentem na. First Peter, chapter number 3, verse 8. First Peter 3, 8 and 9. Yente dia, Peter, yamen nam soa, ron soa kan ye. Ose, 8 no. Ose, ne wye ye, ne se, mo hina inya adwuno kro mu hunu hunu emma mo ho mo ho tese mu wuhu emma mo ho mo ho mo ndodo mo ho mo ho se anuanom mu yem enhyehye emma mo mo ho mo ho mo ndwene ahomrase adwene verse 9 Mon fa bonne intuya bonne soka. En son mon fa oyao intuya oyao soka. Nemo mon shira. If he say, ye muna wa fre mo se. Mon beje in shira. Verse 10. Na hon a wa pe unkwano. Na wa pe se wo hun enna pano. Ma. Weyi won takrama infiri bone ho hon a wo penyame anumiam e wo abraba mu Peter 8:1 fo se ye masafo enyi won takrama infiri bone ho manfa bone ntua bone ka obi apam so se obefo wa adwuma mu onfa wo ntozo so wa dwun otim se oto wa fidie mu a or better than Samia. No. Wa promise so, I won't need three more. But in your manifestation, was a self found sufficient. On by it. We are special and true. And Nuntina, Yami Peso, 3-2, sir. Nyabotale. Be patient all the times. My dear brother. And a sister. Nyame si mekancho se. Nyabotare. Train. Unyabotare train ya. Ubi biela. Beye papa. Nyamimu. Ubi biela. Beye papa. Revelation chapter 22. Verse 12. Echem se. Awurade se ɔlba okwana katua ɔdede bro biala sɛne no dwuma teɛ abotare ɛnyɛ hwee mede amanyame wɔ awadeɛ mu no awurade se wodede fame me na bere duru a me nso mɛdane ama wo mɛka sɛ mo ɛsiane sɛ woangyɛ yɛ awadeɛ Esan se oba wanjayu kunu bema wanjae oyere na minti de oyira ye nyina no wo de che no na wo wale no besi nanti menso mitua waka wo de waye ni ya me dan I am with crown e de asue wutri na o papa ya wodi abotari ye no adan stars nebo bobo bobo makuma ku na otimu aye shire esum biela lintumi enka wonhye. Be patient, sister. Abotale woninti wawade ye no hwese ne yawodwa hwe awodwo ema bibru ho a ye den kwanta ene aba elbo bobo matri ho a obimpo tumi choso nikunu. All because of quick temper. Nyamisi michiri. Mempe. Ephesians chapter number 5. Verse 6. Ephesians chapter number 5. Verse 6. Intedia. Paul. Two and four fire Ephesians 5:6. Or say, Mumma obi infa in Senhunu and Dadamo Nasa in Romanunti na Oyankopon Abufu ba aswaden emaso. 7. Inti mu ni hon inni chaka. Ni Paul kanu no momma obi emfa ensemhunu endadawo ensemhunu endadawo na sa enuama no nti no yankopon abufuo ba asoden so nti yendwane mfi wo nchan yenim oni twaka bia oba walefo I didn't dress in our dressy. If it's so be a catch or say, Umu ye fit, what wallet by my tan 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 in Tijano? Ampanam powers what jar to moa, or Bob Grabia, or did the jar by my nampa? Nama walla chana, Naminya bana, Nama kayana, or so barma, or see a kangu as mu say. Uyiri ni mofu abrimu okoso abortion enti mo atena 7 years ya na bamba ya enu ntia enti oso apo akoma no adwumpo se okwa kejae no ampana mpa wa jae no nyamesi mntu ofo san kokofa no awade ya kron bonsam empe se meni uye bidi awade ni. Enti yebi biara ayebesa manye se bonsam wate oni ade papa bia ode bemawo afensu manye se Alexander the Great otumi edi wiase so enkwenem but onu ankasa de wontu ankuntu ne self wontumi endi na kasa so enkwenem. On our Hindi, the Third Kingdom, the Grecian Empire. Oh no, Alexander the Great, very young boy, 23 years, now conquered the whole world. He took me the day, and he my penance and no, then he banned us from the world. Obia and Yenefe, on our born and our bro, we conquered the whole world, but on ourselves, we were failing. Manye se ono. Conquer the Satan and conquer yourself too. Nuhun kwa oba faswa, ube nyabote. Bonsam nam wa kokoso, eli du nyomo. Fiajume mu. Bonsam nam wa kokoso. Wa kokoso, fia tanfei. Bebi ya wakwe ye tanfei ya tosu miensong. Suwa hun. If you are with Timmy, she says, no, I fear tossing nine. Baby, I'm a cobia. bibia ososo so bibia la ososo so so nya botari anka wotem faako ntempemfo bubuo bi se obiala sabio muanim obodun so faako no ohun se sebe ne dun so ni nsuo no etwa ahuro se ese odun so faako a ohun se na ahuro abeneni but o kona odun so a sebe muanim a ohun se nsuo wo mu na de agufom no dɔso ɛno ntina se se ekwa kugu nsuo a ye gyina egu wie ne yakɔ na obehun se ei hɛn sana jonso no akame akye the next time me manen kame nkyɛ saa asia power this ebebo yina ne se se wonya abotare twɛn ya wade a osiesie o na ɔyɛ ofɛfɛfɛ na ɔde wutwa bɔnsam mpoa. Why don't wait for the Lord? Wait little for the Lord. Yaminim at the papa manwo. The efficient say, Mammy and Makwama, Obin Fankwas, Samon Dadanye. Once we're Jabber Mano, your cast a man wano, or no puma babesha ho. Ebiasi da ani manhu bi o mani da oba ko no a otu na danfo oba no se na wa wie school na na ho onsem fata na so ba wa bra ma wei na wo nya wo so ba mani ya kese nu wa no so sebe jimi oda danfo fo aye ne papa ne mame otie won to mbunu kunu fanu kunya hwe na ma di wachi sa na mo tete na me di hia vacation ba se poa okoye okoye adamfo enu ankasa no wa behye ho adamfo no a na o mampo wa anim sene first one no ono abehye ho ye kwasem no ho a o se ono onjimi ono no so mpe ne wako nyam na me pam no na nyam so anka fa bema bema no ana ene ote ho oba ba ko no wa kwa miensa ni na feli no wa ba fie because of patient mami obi akache so o nwo a na obi ni nyame wa ne so nyame so be wo twen me twen me woni abotari nti what do wa no amama mama won so nom ne nkonta jonnom ne unuanom oy okunu unuanom ntie mbu tie kasawo enna abeye pardon ni problem amawo because ewiemu atu mfonso asom na se ubu omo a ebia okunu ne mame wadedu atempo obi abaka chewo a ni paakunu kache nse mfona asem kono wa mikunu ma medima temo a nya ne bana mia obi wa wo ba mama wa de sobotumi awo me ntim ma mna so di matem me yende na nanim atwa ke won wo ye ba won chem be free information ina no enya do na mu do wo they are devil won wi de no na ye nipa but the spirit inside in them no e ye the devil spirit. Be careful nyabotale ukunu obenya dwuma ye nyabotale ukunu obefree high dan mu ono benya ne dan nyabotale. Don't look left and right, even your back, even forward the crumple mean too for say share forward but she solo. David say me minister me tire so ahwe solo e ho na mmu abefree ba. Your help is not come from left, right, or back, or forward, but rather come from God. Top. Ni pe ina poa, nyame se mempo. But da swala ye weja. What kind Isaiah? Isaiah 66, verse 13. Ose sedia, nipa de seni oye mame, ni yem sheshe, mane bano. Salanso an miye wade, mi yem sheshe, kesye pasene, o mame mpo. Nyame, kansem wiyya, onkan den, mame yami nimu. Si abotale wati, si abotale, nese wisi abotale ya, Ewa libe chenu mwenu miyam. Ewa abla bomu. Ephesians chapter number 4. Verse 26 and 27. Ephesians chapter number 4. 26 and 27. Namun kan infili 25 yonon. Enfambula 27 yonon. Ose. Inti. Mwenye atro entwene. Na obyala inni. Ni yankon nokware ifri se yeye yehoyen ho akwa suwon mama ye ndi atro nchirechire yeho ye ni ndi nokware nchirechire yehoyen ho ifri se yeye yehoyen ho akwa chese we are branches of our ya chakuchaku yeho ya chok chok ya hu enewu miami wo fa sie bi so baba ma fidie mum so mamia no because of the way enti unia botalent wonum kasa emma o sister bi rebre okwadwuma mu ye mfa no because eye abusua santen ye tresia o papa no wan no abro papa din na ya chere so Papa we, onono ni nuya, ne mami ni nuya, ni bani. Ah, asuma si, ne se, uboko ukonwa didi natam poto. Asa, I am sorry, mi ntumi mfao. Wodi on didi natam, but, unuya bi, o brother bi, wanti bi, o sister bi, wa didi natam, hafetu. Inti polo se, ya ye ho ye ho akwa ya dendan ya wo ye ho ti ndi nokwal ma ye ho ye ho ni anye ye ho ye ho bone. It's a very interesting advice. 26 o se mubunfu na munye bone. It is better for you and I to express our pains and worries. It says ye papa se betu ya da ya ye odie ene ya bufuo ne ya manu hunu bi adi bato asema mayam fan ye bone mamayam fan ye bone na momma ewiampo enkoto ya bufuo so. Yes, oyirimbuwa botumi aka chen se ugbume botumi oyaye biblia che botumi aka se ubufuo aye normal ba trese bufu yi elemfa bone bi mpiem matwea emba eba mba aya tete ni ahometo. Yes, ube free pains no heat no ubete cause oye nipa bone bi anim but wabufuo no bible say ye no nyansam eh bonse wukune ni abana wonso obi wo su ye se okko hospital ni ema na duro oso osuro pane ye nto kan wa platoa kan wa platoa ya no fine kakra bonse ni abana wonso nto otwana mo kọ kaji aduro no nom na ni rose palm country esesanas wonya ba wonya bone bia ye bumfu batima me yemfa nya bone ye nkyre ya ye odi yankyre ade bi obi ayewa ayawoya na how yankyrekyre but enye bone mu a afin so yam ma awia nkoto ewe ye bone so. It's very interesting abotaria menu ye ninti hwede ya ba bewie bebenu ho abotre mu ninti omo de prison. Many people is in this world having a court case all because of less patient or little patient. Ebimpo de quick temper about the proud is here and in a similar court. I want for a more gina as well. The more I do do and I want for queer woman and I'm caught. Now, where's the moon? No, where's the moon? Yes, I will tell the moon in tea. Moko come rough, rough. Obi de prison. Onua ne yele wa yini sabo no se pe wa traffic team wa wu wo nko je na obakwa yemfa wa kum na wi afi na wodwane so se ye be ma me ka se ma me bi na ne ba hanu ne ba hanu pa yes o hanu sometimes obro no we ne da ko die ma me aye ne nkrakra awia 12 o'clock why and crack all the beef kuko bibi o dia tun ma me aye nkrakra tun se honwa a ewo ya no nyina no obi aka nkaka no asem se ma me aye nkrakra ne sent ne 12 o'clock ewianso ejina mu ma me dia de dia wo fufuo na nkaka ne pampan no obi abaji bi mami akobon nwunsio oba abedin fufunu a ni bebere mafunye funye betitone mamu so na bob pon mamba kunu mami ni wie fite se sadano mami ni yemishino se se adini ya ni ya na ya peta bo fe ya bo fe su no ya kwampo no ya peta kwampo no ya jaba ni bi na ice cream su ntia one day be ya chiro o pra ya mpa na mami obi antunofo ono ase meko police station me ba we mama posifo anche no a ne mame ko post station no ne ya ne abofre kesa se onje na wakoyi sikan na awia moje wo ye mu na nane ayetoyo na se sikan di twa wa hwe obe nipa te fie yin na dwane na osi fie fimfi ne ne ni ayye se jata wa wo na ne san kan ba aposifu wa ba ablanti ebedwane no si dabi ni fesu won o na frau sikitu akitu ebi ewo wo fie chenche no o de sikande twa ba kun once a push fire alert ei akwe yamboma di anche no obedi ewu mame aya ha 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 in short a push fire ya tenu wo gana ase ya to mo experience no ti omo kekan bo mu o na ba kun abayire no o mani bro ba kun mienu se kana to fom e din sa gunya che gun hanko ena ya fem ne kakra wo ho ya ma che no ya na koto sel Monday ya na kokot kot anchele hukura ya manu 2 years. Onko wa sekendi. Sekendi. Dadi na wababa foka ano. Enjomwa. Afina bofre otuni. Mamie. Okan yo. Soni pa bebro. San jume yen jume ya na oto. No so. Uruhua beg. I put his face no. Fima mina no yura fo onu su su. Me kanye. Tu fa won fa. Me yese. Ya dino kwa sekendi. O tu abosu min siya. 6 months. Na nkraba se. Omo amba fano. Ankwa yana sabia. Obe u. Abosu anfo kwa ya. Ne huni na yan chom. Kele sa chole enim pruke pruke ne basa na nananom po nipa na yeye then that time no ma minisu a campaign for bia kuma na yele du su 2 years no eba 1 year na even 6 months aka no a obotwa di aba no na akane nyame kakan kakra oba fie akoma no finyi finyi atekọ waye lem mami enye ni trade dim abofan so enye ni trade dim omo bo wonbla obi wo wa other prison because of akoma owa adwuma mu obi aka mi bia che no ni landlord ho awo ni tenant ho anana danfo bi ho adwuma mpo ompon arrest no ne ni ban no so a ni pe wa fim anase wa plan no other cell cell so kwen so a wa mba edwa kw prison afide e usu o se adanu always at last mi muni anka ebibia no eka akire nyame refam so aka akire o bra abemfo de agu mfama mu a yensu ehun yere ka akire se bibia mu no nyabota wate pati nyabotare ebi obo ye wadwen se wawade no eka akire obo ye wadwen se abrabo no wobo no eka akire obo ye wadwen se batina nyame mu no enka akire wade hina mu no fasida fama nyame wade hina mu no fasida fama nyame Ecclesiastes chapter number 3 verse 1 to 5 no talks about times. There is time for everything. Ye wo bre e de ma bibiala e bre ye de wo e wo ho bre ye de ware e wo ho bre ye di nya adwuma ye e wo ho. There's a time for everything. There is a time. Ebunu yansu yentia. Ebunu sun. Wanyamu shishye mua. Ebano. Ube yinsan. Ube wu. Edano. Ube siyo. Remember. Hana. Remember Hana. You know the story. Uni mi story nunti minkasa enche. Because maybe you know ekuwa. Hana. Nani ba na oso no na wawo more than 7 wawo more than 7 oboni ebre suye no hon a ye kan se hana onwo bia no afi obi asini trase ti se mankani aha han na onsole sala nso sa na sala na owo yo se ah nyame ama masro nne because sabi mo anim anufunu a atwentwom abrowa nufun be de na nsu atumi aginem nyame tane abrowa nufun ma ne be ya ketese nufun jengina so omia nsu nne mu te se mango untumi nkira nyi nyame nyabotar wate de obiala kan fo okun bia no. Forget it. Forget it. Oba, unia botale, wa blukunu ama ukunu nisi ina ye wajo. Ene, ama ne keke, ukunu untumu mwe. Ukunu, ene, wawye na mwa, tese, ye nyam tese, ye nyam mankeni. Aha, ha, wo, apoto yuwe. Ne, etitie gune numu, ase salak. Wa ma ukunu nisi ina wajo. Utumo pulu kunu wa demu tisedia. oya bofra wa kuma soria ya petawa oba wode tamsin bi atwon finfini nya de aka na wutie abemfo won point number 7 no se ye nya botare abrabo mu ene awade mu ne nyame ne bre ene ye bre papa oba ntokwa pafo ye nwale no bema ntokwa pafo ye nwale no efise enkwa enye mienu eye bako wakan Proverbs chapter number 21 verse 19 Proverbs 21 verse 19 Nyame ono no nim de ye papa e de ma ne ba Proverbs 21 verse 19 nia osinie ose insu asase so tena yesene oyire tokwapefo anobo enjwe na setena mu num o insum asase a insu ayen teka petan babro se ehotena no eya papa sen oba opentokwa nebo Anthony yim won asetna otim no mama so won obun jo ho de bia bon hene se tata bi na just pipe ana company bi ya wo wiase ni ba bi ya mentum bod na me ho nkyere me won factory pipe no de sa ka bi wo ho na just pipe tia onnam kromo no bi akasa no sadava no ya kasa no pa oye dede oba wo ye dede nti ye ngwalo obo njo ho bema wo so mbo njo ho ana de bi ana basa sitna mo ankasa mo tim na ankasa no Molusu, mo hope and vision no molusu to be bear to control on rough rough. Proverbs chapter 27 verse 15. Proverbs 27 verse 15. Intedia on also what the man or say asusuo. Bremu insuo a esoso daa no ne oba ntokwapefo se asusuo rain season tam insuo a eto daa no ene oba opentokwa osu se mama so nwawie ye babu no na eka enya me timembremu me rain season asusuo na yewade a oto anopa na wagba wie kakra na wato wie sansuo mpo de eye tan rough usu diso no obi osiye na wim no eye han kakra na se okahata na de na wahata na de bebere okowure jeri obo wona bepe na nsuo no agum no denjuane bo nse nipa no yiyi atanaksa ko ni dem nankasa na no ya pono ho ni bo afunyame ya sisa na ogba oba ne bo ntwe no ho wa wade emu no ni su etie mame e wihia so be sisa penyame akire kwa wate Proverbs 25 verse 24 Proverbs 25 verse 24. Proverbs 25, verse 24. Ono so son, o se, e dan atifi komu yetina, yesen se, wene oba, tokwa pefo, a, no hunjo, betina, e dan bakumu. Soa hu edan atifi edan biala udan ya wudan mi atifi a nsu eto a eguso awi agba a ehye so bible se eso tena eye papa eso tena obetenu kom eye papa sene oba opentoko a ne bonjo ne hu wa setena otimu obonjo hu de bia dan tokwa de bia da bemme ade wa ye chese takumpo onka se moda obunjo ho ena da bena na da bena atete wa ma bemme na wojo sabe owo ho mpo na ujedem mpa ne bra man sori because osugu niye osubon ne no da kupo ni waka so miwura ene de wa yaade ene de wa yaade se insuo bi na na me ho kire mu a me ba ya na wa ko insuo bucket mi ni bi esi wo no in fact da de no ma ma kuma to insuo na be ma so ni wura chechere na nsunsuma pega ya kompa so wa hunse ye so ye be ma but oti won kampe na ni ma hye no be ye den watumi asore se berma wadamu ede abeshia babu se yema yebo endwe ye ho wo asetena ye timu ni yenya botan twen no abotale wunni nti wadidi wase atem mabebre ho a omwodidi wonka so wonkunu mame ni won papa atem mama mi owo ba papa owo ba aka se me teme tumi nan pasi kojo ana yeboa ana boaten fie die ende na mawu mame aden aden ukun ni mame o kire na adwen kakra wa wade ho wasom se hure ukwampo wanti o obi no ba kan kire o ni wagyina so akididi wase atam emema bebe nsu sa yemfa se ba asemel man nyehwe aden ni nyina ne se obonjo ho obi aka che o se obeye wawa na osisi na prepra marama enti ni yemu nyina no ade ase ono anka so wonfa moninda ho Galatians chapter 5, verse number 20. Galatians chapter 5, verse number 20. Pese me kain, na me no, ye ya we, ewo hon. Na, ebe to me, Abraham ya ye nshirafo bebere Galatians chapter 5 verse 19 no se me shashe free wa 19 no se na honam ndwuma no da adi pefe no afra se ebobbo eno ne agomambo eya dwomambo efi awohwie 20 no se abosomosom adutuo otan akayo ahoyeya abufuo atutupe tese haloso wotemi ni waduo ntentem asabo agrobone obawarfo otume sriya kogbo bama beto na bama nso sriya onbo onyimfa agrobone wo seria no akada ba makuku ɔno nso sere ɛna wabade wakokom wo so wakokom ne bɛma kokom no difference wom agrobɔne ne neɛ tete saa yeinom ho na mebɔ m kɔkɔ sɛnea mebɔ m kɔkɔ kane no sɛ ho a wɔyɛ saa nneɔma yi renyɛ onyankopɔn ahenniye in other words wo bia wobɛyɛ saa de nyinaa no bɔnsɛm gyem ɛna ɔbɛkɔ because the opposite of God or heaven is hell. And it is when you are him and you are in front of you. When you are in front of you, you are in front of you. You are in front of you. You are verse 22 say, na honhom aba ene odo suwa honhom aba no ene odo eninje mu eninje wasitina mu asomodwe honhom aba no obi oyɛ sound minded and hearted that person these are the future also to say sure a daddy ya jumo kompo ya didi gala osere so ba kanu kunu asembonu abonten de lalai de nukun ye yempun sometimes wo ka se ni na busuafo ne mame ne papa ne sisters no ma ya de buo manu kunu abojo chere patient ne kan ebi ni abojo chere wobo chari ansana afu ayemuye papaye na jidie apart from abojo chere no we sen so abekan wa se 23 verse 23 se ojo mame wadi nkuni mu a wodwo ntia mame ya ojo menim obi woya ahanta eya western legend ahanta west municipal nemu oshashie messenger wo bank bi common messenger yetietia na so condemn nom nam fo tre entumi anya amohye so ɔno nko a yetietia na so a tietia na so a otwa ne 5 years bi no ne na ne abie na ɔle ye courses manager bi kye no kwan mpemfo apanasiam ne ye kye no kwan ne ye kye no kwan ɔwɔ mu a ne wa free messenger wa ba bɛye branch manager branch manager ena meke se obekor retirement ya na akakakra oda ho awom na ho blasee no junti from nowhere to somebody ojuo abotale emma asomdwe na enije ba awade mu on say na botana wonni ntia yedi bewie no ɔse aninda ho muaninda ho mame muaninda ho yei ni asɛm a mede wobɛwie muaninda ho wanya yere papa aware no wanya kuro papa aware no nanso ohegyehegye abotanu awunni ejuo nu awonjuo abotwe chanu awunni nti wagyae nu obi afa wa hohro no ho wadwan no ho asiesie no afina wusu afina wagyina abofra ba kon no wo no so wo de manso etwetwa barimen eno mfa chopo ne ma na nhwe mofre wonene na wadwo so ohu ayeye wunyi abotare yankabemen akonyi adwumen San kwa de show. Konye djume an kwa de show. En ne no niye djume ye. Ou yu e friso a china, non me tume a se san. Ou su su se, di obè ya, ne di a wo mi ya. Wana ke chilo. Ou bi an no wa, ou bo tumi, mi pa mno ke se, e bi me tume a be ye president wa Ghana ha, ou ni. To ka se bi a, me wye ya no numa, oh ha on hon. Nya mi ya sem, emma a yu e se mu, emma ni da so. O shre no wo abla bo mu a wo abla bo e be sin trance abem fo se men kan chiro jinyame asem so se men kan cho se awade mu no abotar kan ho the ingredient in our life or every human being life or daily life movement no patient e kan ho patient e kan ho Yensi abotare ewe ya wadi yemu. Yensi abotare ewe ya juma yemu. Yensi abotare ewe ya nyanko famu. Yensi abotare ewe bibia yeye. Ninyame ontonko nonda. One day, oba kanyen. Na soa kanyen ya. Obia baka se, ey! Enye suma sini. Na oba baka se, yamia. Yamia. Afine niyaba onhu. Afina ya kotokoto onfa wonpo se wa framia no bia lo somo san nyame na kwa onwi nyame urade ebre ne nsunye ntia yenya botane yeko ya wade ebe ye papa ebe so mame mi so nkunai bo nyame mu she ukunu so yalumpa nyame obesane yade one day obesane yade one day so yire yalumpa fansa one day Ya mama sene yade ye. Na obaye fefefe na obi abaka se ah papa ye. Papa ni ri yali ye. In fact, de bema no asolo oso. Dini pa. Eyese ne se ehunyade ye ene dimbone. Mama, jidimpa wate wo wade ye mu. Papa, jidimpa wate wo wade ye mu. Ni nyame se meshira wo. Meshira wo. Meshira wo. David akase. Manyini baba akukura. Si swampa de na mehu otene ni biela na na se forestress la de no obia ne wade ne watu nyam so a nyame ama ne sesi fom da fonu tu nyam so jinyame di si abota twen no na bra owo ma no duro a obeye oyopo na obeye kama na obeye fefefe Look at the time I'm this evangelism, I say. Look at the time. 1990. And a software, Pastor E.J. Buadi, Aguna West District. Satam near West, and then I have been West and East. The bomba kakraka. Anna, Sampakiana, Mrs. Sain. Yamenam was so. At Dana Danamia. 2019. 90, yes, a son, you know, 91, 92, 93, and you're a boomer, so 3 years. At the time, was Subobia, Bibia, yet Tentra, Baptism class, Bibia, more home buffo from your tramatron for 3 years. And you're a boomer, so a super chileno. 1994, and I do much at the bay, ye. Ye ching, I try to buy ye. And then I'm crashing, 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 crunky to a man cancer, in crunky to a Nianca, see, I cran a yam by ye, Kumasin a yam by ye, just say, yam bamba manto my platform or hoyenjina one cassay. But ye will refuse more crab, Kumasi, Kakranka crab, as ye shall warrior seminary. 2013, yammy introducing your video, will rock cafe. 98.7 takwade 2016 on the radio hunter 88.9 ebre no nyame wo bred mo bia afian hwe 2020 hwe se aba won che social media en social media platform no ebeya che en so ebre nduri ye no enam obi so kwaso no adwuma wo ye non ya manko afoketwa entiala ya leboao ni create account ewo YouTube na o message biara no na odi atum na chese de owo aburochire de owo wiasa fa na nyinala atumi asese ni watie message ni bi na nye kura emu baako besiesie mu ebre ebre edru baabi na nkofo bia omo kan ye ho ye sesan ye no obi aposofo adi obi aposofo adi na omo kwa monsan kan mo apaaba bia devete obi mpo awuwu me de me se menye sofo adi o menye sofo andi o nyame ya chede o se mfa nko efiefie one on one teachings no mfa nye adwuma eno nyame ya ma evangelist no evangelist ni asofo ne tu asofo akuku da mom no mo aye adwuma wo the seventh day adventist mo no eye bebre mam wo ne mbro bia de kakra wo no fo no aso kofo nyame na mo so agye wo aba ono ne kingdom mo no me simle bo ni figure che wo abu se eh nyame aye ade kese kuse de ya mamto ni yagye gya so nkron keto anketo ane ankese bia yentumi mbodin wagana hase albochi ne yanko ye radio so ya ye bebre eye bre me toka bato abotare bebi abotade ma bewie ni ye wi ye tenkwan mu nkwa de ya me so se owo bre foforo de mame ne duru ho a ebesne we mere kan we ina dia show nkuna memfa hohoa menwo firi se nipa hohoa eye kwa mere hohoa mu o yesu mu ade a yesu tumi ye enu nti na mene kana sa mu ahun se ye firi atachemu kosukura nko su adwuma nsua enoma pasa ye mfifiri na enye dua ye nye papa ne mame but again winter I come am kwa. You know how the environment is powerful. It is. When the environment do ya okura to me, I will never so. I did the baby. Ye the quote ye den. Nefi tie. Ah. Abotari. I will address it. Tamanase. Na eduru promotion tem ma me piawo me piawo kakra 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 eno ne menne e wo hwa na wa frɛ e wo hwa na obi afrɛ na inshira enka nyame de bi nka meyere meyere ani e friend sɛ Joyce answer na yame adumo ababa ye Joyce Asian ono na botare to the beer, the ebedi, ebinuwa, yenenam. Yere prebimi ye diye, ye kofia ni yesu. Ebre papa baba, na meka miyere abo kwa samachiro, na ubo mse, si ye kon yere papa, miyere mse kanon. Miyere kanon. Timi bono, na ma pomi tino po, ni makumo mpo se, ya memwame, na mindinini, Inkosi se mewu. Oyire papa. Wanu benya. Ne boya den. Sina den na. I want you to be a good wife. Na obeye good wife ya. Ti se wunya botare. Nya botare. Twen ye urade. Na ne bleso a. Obe pegya obi ahun se wunie. Na namo so ahun urade ye. Nyame nhyira so wɔn yɛ abɔtare na wɔatie me wɔ mpempeɛ mu yɛbɔbɔ mpayɛ no ɛnoma mmienu bi na mpɛ sɛ wote ahyɛ no a sɛ wobɛtumi ayɛ a ɛnhyɛ da nyɛ nhyɛ sɛ wobɛtumi ayɛ a ɛtɔ w'asom na wohu sɛ ntease wɔ mu a wobɛtumi ayɛ a na wayɛ de aboa Hour of Hope, Mary Broker Sekwe. a Kuwait sentence, a Kuwait, Yabotay, and Yenupe. 2013, near Tukui, and Abotami, near the Shasia. Botaya, a decay in Annecy. Yabama, a fear, I a heaven, Ketua, Tessay, Yama Fire and so, near church, I wadder for a sija for Nipa. Kwani of Faswa Wadia, Obotumin and Aiden and Martina. No one fear your papa. Your 2 months was in Yaman Fire and so, Nembrem, and Intina. Ye crook mu aya pio wonchan wo Facebook ya na se social media ye no kese nti timpo ba kono no che ya memfa ye so na ye nkyerekyere wo na hu kwa ba fa so a ubedi uyiri ni ukunu ni omani na ofie aye nyame fie na ye heaven kakra e wasanse so 2 ekwebotaye tosumie no se ye ba hwa kunafo ejankaba anyisia na mbwawuwa fuo. Sabu time yu ni, 2013 ya ekuwe, ebe ubura ya sepa kejumeni mi, ya miyadumala, inyene kakakane ya ye, 1 city, 2 city, top up on kakakane, nyoma kitenketi ya, ya miyafa yansu, ye diye di jumama kufo no ebe bili. Yanyaba wincheni, eni ye introduce amo se, se, ya meka wakuma, na ujuna huu, nasa uji tumise ampa, ya botea papa, buwaye, baka huu, niye ntumi mpaye ya nsemu, na jumendi, enye kakraka, nshi ya miya ni miya, na debi debi siye uumpa, ana onwa bampo fwe muna ya tiasia, ya miya huu njuma pabia ya ye, ya de sheni ya ni miya, ya de promutu ni kendom, watumia jina suwa kansem, kwa pano kwa fu, emesin kofo kruwa filivia sasa si wasiesi ade amanema na menso meno yetumi akakan bi yei ni ade sɛde amedre srɛwo eno na ade sɛde amedre srɛwo wo pɛsɛ wo bua account number wo betumi dia fa so ayɛ mobile money a this number si ena sɛ wo fa wo betumi do 1 city 2 city wo dia fa so na wo dia boa Hour of Hope, Marriage Broadcast Queen, Amatimu Power, Ewe Etimunum, Etumia Bem. Dedican 0544-1987-10. 0544-1987-10. Enuye, MTN. Tigun 0275005761 Etigo 0275005761 Finally, Eye Vodafone 0203489031 0203489031 This three numbers, what the fre so per se, one year cassa, yen sabre count, yen no becassa. O per se old Bwanson was the car for me soon. What the 2 1 and Baba and what direct. Yet to me, a ye, near the Abua, or Taya, a sea and a so, a Wagana, and if ya suffer nina. Yamishro, Yamishro, Yaman count, huh? Na omo akumango. Na omo tia see, brepamu. O tu mbe supporto na tu mede tu mbe kesiye asindia e wo mshi siye ni yambo mpaye na fi mfim famene ni ami obo so ni asase tu mi na wura mele da wase ele kanfo ele tontumu wa de papa bia wo nyame wa ya manye wan hwe ye modembo wan hwe ye papa ho na mom eye wusu wa duma la kwa ebinizia bebi odi abawie ni o Bebe odi ebe wie ni ye ka se onye papa bi man ya na ye boa de wa ye man ye son ye ni so da ye fe nti ye be kama man se na te enen so wa boa ma de to son son no ye de be na wie ye patient de se se wo church ye bia no afam so aka mere sre wa sam atofom wo wa sam so atofom wa entokwa entokwa And talk nemu eto a eso aba efifiri so aba eso aba papa obiala obetie obahwe bia no so yade asane yade oni adwuma ya ma ni adwuma owa adwuma ye nsom abo ni adwuma ho ban waware ya abo ni yire ne ma ho ban so nware ya efiche no kwan blo bokwa ko ware de mpese me kan se de obetie bia no yehuwa tuwanimu kire no odoma kuma tuwanimu kire no yehuwa tuwanimu kire no na won sa inhira se mu ma no tene won so na embumfo na bla bomu na ye nyina la bre pamu ya kambom ya dawase impaibo ni made se de ni opeyi so fu peni Jesus Christ in demu ene masre wadumti amen.